Hello wapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is Halo Style, mishono pambe, classic na kisasa kabisa. Tafadhali usisahau kusubscribe, like, comment hapo chini, share na wengine waweze kuona. Enjoy.